Don Allah don Annabi ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa a wannan channel mai suna Samani Studio domin samun waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Was ci ne.